Dinga don kene,
dinga don kene.
So ja fa